Bala Sai Baba, Karuna Kara, Bala Sai Baba, Karuna Kara, Bala Sai Baba, Kali Yuga Avatara, Bala Sai Baba, Karuna Kara, Bala Sai Baba, Kali Yuga Avatara, Bala Sai Baba. Karuna Kara Bala.